Ngalelinye langa Jesu ufundisa ngendzaba yokuphikelela uthi bekunemngani lo wavakashelwa ngumngani kanzakana lutho lolode lutho lovakashelwe naye wakhumbula ukuthi unemngani wase uyaya kuye khona lapha ebusuku manconcotha kwathiwa awusesilele kepha wachubeka wanconcotha waze wavulelwa wanikwa nangetulo kwalebekacela utsini Jesu uthi phikelela ungathinwa usethembisile wathi ngconcothani nitawuvulelwa kungendeka zone maphelekece kepha kwangathi inkosi ithi kuwe phikelela so la kungakavulwa ngconcotha kuze kuvuleke nasi ngwaselusuku sakavuka udle asisithole encwadini yemisebenti yabapostoli izenzo sahloko 16 sicale kufunza kuverse 13 kwathi ngelisabatha saphumela ngephandle kwelidolobha saya ngasemfuleni lapho sabona khona ukuthi kungahle kube indzawo yokuthandaza sahlala phansi sakhuluma nalabasikadi laba bebuthene lapho lomunye walabo lo wasilalela ngilidia wasethiyathira umthengisi wetingubo letibukhwebeletane abe ngumfati lo sikhondi sankulunkulu inkosi yavula inhlitiyo yakhe kuze eve emukele loko lokwakukhulunywa ngupawula yaze yaba yinkulu indzaba cela unake nje naku lokuchaza nangilidia beka sikhondi sankulunkulu kuhle kuthi ungachazwa ngekuye esonweni nje kepha kube khona lochazwa ngako lo sikhondi ngako umkhonda ngani uNkulunkulu akusuba tindzebe temlomo kuphela kepha akube netindo letiphathe kako lo mkhonda ngato uNkulunkulu kuvulwa inhlitiyo yaLydia la yini leyenda inhlitiyo yaLydia ivuleke eve kanzi bonke balalele yini bese yena uba singled out indzaba ila ecaleni 1 wahlonipha lilanga lekuhlangana lebe kulisabatha akahloniphanga ibusiness yakhe wathi kuthi ibusiness yami ngidawuyenda ku onke lamanye malanga kepha kulelanga ngidawuhlonipha ibusiness yaNkulunkulu angibe la kulelanga angilehlukanise lelanga ku onke malanga kuthi ngalelanga leli noma ngabe bantu ema customer amanenkanganani kepha angihloniphe lilanga lekuhlanganyela nalabanye kwesibili Lydia wadibeka ethubeni ngekuba semthandazweni beka hlanganyele nalabanye bafati la ngasemfuleni uthi beke thubeni ngekuthi ngelilanga lemthandazo naye aye ayawuthandaza uNkulunkulu angenda noma yini noma kuphi noma nini kepha uma ucaphela tindvo letikhetsiwe temiswa ngilabanye bantfu uNkulunkulu naye uthi masivumelane emhlabeni na kuta ukwendiwa nasezulwini kunebantu labavumelana kuthi kuta uhlanganwa ngalelanga leli kuta uthandazwa ngalelanga leli kuta uhlanganyelwa ngalelanga leli tinake leto tikhathi mautinaka leto tikhathi nawe utibeka ethubeni lekuthi lebe kungeke kuvulwe imali lebe kungeke kuvulwe kuba nebusiness njengakulidia utibeka ethubeni kuthi lizulu lengavula tinkanankana lebese tirusile uNkulunkulu unemandla ukuthi vula Lydia watibeka kulelo thuba ngiko libhayibheli lithi wakhona kuva wakhona kwemukela lobe kushiwo tinceke uNkulunkulu kusho ukuthi usengeva kepha ungemukeli lokufundiswako until God unlocks your heart akube njalo kuwe lamhla ebutheni belanga ebutheni belifiki kwangathi uNkulunkulu abe ngavula athi gethu inhlitiyo yakho ngendlela lengakavami. Amen.